that we would use the strike action as the last resort, and that my party congress, which would be attended by over about two to 3,000 people, would be meeting on the 8th. Not that we're going to take a strike action as has appeared in the press on the 8th. That's the date we meet and discuss whether or not we're going to have anything to do with this constitution.
Ukumyuma no kusebana pamulandu wa Zambia alibambi balokwele ngavale kele panshila alibambi bakakile ngavali fitile lelo mwali shipile tata paka mwapoko buntungwa ilelo tule yanga pamulandu wenu mwabombeni
anono abantu na mona na wana ufwa abaipele ukufira po pamutungwa wachalo
Twalafibika mu nyimbo na mu mafilimu Twalafibika na mu fitabo ukwa mulo kufilwa Pakutila intungulu shisha mairo Shika belengemo Shika molefe mwalekelo kulia Pakulu isho buntungwa Shika molefe machulile pali wanzambia waneshe Pakutina bo wakabombeje sana Ukwa mulo kurenuka Wale zambio panta inshi munta mpuroshanu Emo bakula konka mwabombeni
Ife mwabomba fikulu tata wakaunda Tola filika mungimbo na mumba filimu Tola filika na mufitabo ukwa mulo kufiwa
Pakutila
itungulu shisha mairo Shika belengemo Shika mwanefe mwale kelo kulia Pakulu isho buntungwa Shika mwanefe machulile pale wanzambia one nation Pakutina go baka bombeshe sana Kukwa kula kudenduka baka tuale zambia pantanshi Muta mpulo shenu Emo bakula konka mwabombeni
Ifyo mwabomba fikulu tata Ifyo mwabomba
Ifyo mwabomba fikulu tata baka unda Tola filika mungimbo na muma filimu Tola filika na mufitabo ukwa bulo kufiwa Pakutila intungulu shisha mairo Shika melengemo Shika mwanefyo mwale kelo kulia Pakulisho buntungwa Shika mwanefyo machulile pali wanzambia waneshe Pakutina bo baka bombeshe sana Ukwa bulo kudenduka baka tuale zambia panda
Kukushipa mwe wachipile depe mulandu wenu lelo nilesa yo
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Kushika wachipile depe mulandu wenu lelo nilesa yo
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Kushika wachipile depe mulandu wenu lelo nilesa
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Nelisubilo mwakwete, depa mulandu wenu lelo nilesa yoyo
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Nelisubilo mwakwete, depa mulandu wenu lelo nilesa yoyo
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Nelisubilo mwakwete, depa mulandu wenu lelo nilesa yoyo
Lesa wankumbu, wankumbu alipantashi
Alungwe, alungwe, alungwe Uyu lesa alungwe,
alungwe
Uwatukele wakaunda,
alungwe
Lama kaya kisha,
alungwe
Elo lamba alungwe,
alungwe
Lama kumido uwaita,
alungwe
Lama kumido uwaitungwa,
alungwe
Uyu lesa alungwe,
alungwe
Uwatukele wakaunda,
alungwe
Lama kaya